Kubhala kwemfundo kufanele ukuhlelwe kahle. Lo mbhalo wemfundo lwatawukhicita umelele emaqiniso lalikhuni, lachumene, kuphikisana, kususwa, nalokucedzelwe. Konke kuhlanganiswe endzawonye kuphendvula umbuto loconzile, lobekiwe welicwaningo. Nanoma ngabe ingekho indlela yinye lehamba embili yekuhlela kubhala kwakho, le video ikuniketa ngemibono lembalwa kuthi ungacala njani ngale ncubo yekubhala. Ngalesikhathi sewucedzile ukuhlatiya lomsebenzi, kubalulekile ukusebentisa nekuhlela le ndlela locabanga ngayo ngembikwe kuthi ucale kutfungatha lwatiso. Libalave mcondvo nekubuta imibuto kungabaluleka kulesigaba sekucala sekuhlela. Libalave mcondvo yindlela yemdvwebo yewetfula imibono. Le ndlela lena iyimpumelelo ekukhombiseni lobudlelwano emkhathini wetihlokwana. Kanti kubuye kunikete sitfombe lesikhulu salomsebenzi. Kudvweba libalave mcondvo, thatha liphepha lelingakabhalwa. Kanti emkhathini waleli khasi, bhala noma dvweba lomcondvo locabanga kuthuthukisa. Nyalo, bhala phasi letihlokwana letihambisanako, titungelete lesihloko lesikhulu bese utichumanisa ngemigca. Chubeka nekungeta tihlokwana letisezingeni leliphansi njengoba ubona kufanele kukusita kuhlela lokucabangako. Imibuto ngulenye indlela yemasu ekuhlela lengakusita kusungula lokwatiko nekudzinga kutfola lokwatiko ngesihloko lesithide. Uma ngabe lesihloko salomsebenzi kungumthelela wekulala ekukhoneni kufunda, le mibuto lelandzelako inganiketa tinkomba letibalulekile ekuhleleni kwakho. 1. Titsini tindlela takho tekulala? 2. Tindlela tekulala tifakwe njani emacenjini noma tihlelwe njani? 3. Kungani tindlela tekulala tikhona? 4. Ngabe tindlela tekulala nekusebenta kahle etifundweni kuke kwacwaningwa? Libalave mcondvo nemibuto yokucala kungakuhola kulokucwaninga kwakho lwatiso lolukhona. Kufundza tincwadzi letifanele temfundvo kubalulekile. Ngalesikhathi ufundza, chubeka ulungise, ugucule libalave mcondvo lwakho. Kungenteka kukhona lokushiyile, lokubalulekile lokutigatshana noma kufakwe lwatiso lolungasilo. Sibonelo. Ngalesikhathi ufundza kabanti, ngesihloko sakho, imibuto lemisha netimbendvulo tingahle tivele, tiphumele ebaleni. Uma ngabe sewulungisile, wabuyeketa libalave mcondvo lwakho nemibuto, ungahle ube nelwatiso lolwanele lwekwakha luhla lokucala lwalokucuketfwe. Luhla lwalokucuketfwe ngoluluhlaka lolusemthethweni lapho kubhala kwakho kuconziswe khona. Ekubhaleni kwetemfundvo, sigaba sekucala kuluhla lwalokucuketfwe kuhlala kusingeniso, nesigaba sekugcina nesiphetho. Leletinye tihloko netihlokwana kubala loluhlu lwetigaba letihlukene talolokucuketfwe. Loluhlaka lubuye lusite kutsi ucabange ngalokuchumana emkhathini wetigaba nalendlela lofuna kuletfula ngayo. Loluhla lolucuketfwe alusiwo umhlahlandlela, kanzi uma uchubeka nekufundza utfutfukise imicondvo yakho kungenta tinguquko. Lokusetshentiswa kwelibalave mcondvo, imibuto neluhla lwalokucuketfwe kutakusita ekuhleleni kahle ngaphambilini nekusita kuvikela kungasebenti kahle.